Ke tshentshang ke tshela petrol Ke lola dipeninyana yanong ga ke tsena mo reng thanto Umpata mo yung tutubo, chepi bisay na. Kahit sa mga yalo ko, sa mga yalo, maburuban. Kaya nakang nalilip, burla, lamay yalo. Kaya naan sa may isa.
Wala ko yung fighting.
Mo yung fighting. Kapag tumuto ka, mo isnan dahil yung tumaka na. Kaya ako Cape Town uti, babasal hemi. Kaya lima kasi ako, bukibay na bago mo na kauteng tat.
Ano ka na lumabante na kuya na alwelo?
Kumabante po na ka mama. Yung nga nero, nalang na maging yan alaw ako. Kabong ako pareba.
Kaya nung kung tiyano, erhuzitata ka karate, ano yung isimul sali?
Karate ha, utikidle. Eh, aparte na resulta. Kami ko ba naman tumayo na karate mong si... Kami ko join na. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
nga Setswana ngwe le o le rragwe bokgoni yane.
Eh. Ne ke le rragwe bokgoni yane ka nnete. Ka bona ke le resti le karate ka yane. Ke bona ke resti ka go tsela resti.
Eh. Wa o tlo resti ka go.
Ka ke tlhala karate. Thata ka e tlhala. Ka ke khompa le bokgoni ba bona. Karate hantse ke bala ke tshaba mola wa karate ka. This one boxing wa retire when I get old age. When I retire limit. Karate ga ina limit.
Ga limit.
No ga ina limit. Go depend mo gore mo lo ratong ba ga gore how do you love karate? How do you respect it? Then I went on mo karate. I went on go tell her. Ke tla in the standard to go check mo sona go be le mo mo ya no e be na hobby go go train a be na hobby mo go nna e go sna ka nka tloga ka be ke le go dikeng ke go bo thoko mo bolo le ngwe la ka bona mangwe la ka sa sham a se ke tle ntse ya ke ya no ke go ke tsena ka bolo go go rona ka re tibe na hobby ke train ya ka lo nantsi lana go re la ni ya le ntse le bolo a hela ba ta ke tla go di ke go ntse am thobola ka lengwe my memory ya ke ka lo tlela ka lo tlela go to concentrate and what I want to do ka be ke go la ya ya lo ka that habit for how ba ke se never give up go never give up
so o bota Botswana ya no ka la lo tala bana le mosadi
ke ka Botswana
mena me bidwa mang
era
lena la mosadi
la mutsadi
la me wa lone le munyetse
oh Margaret
eh Margaret
Miriam
o sanza le temo botshelo
eh la re tlogetse ka 2013
eh ha o thoka la bona mo lobatse
o thoka la mme ke sna go aga go tlo tla ke le ke mo ke ke mo go ke ka bana ke tle ka bana ba le 5 ke tla ke bana yo ke la tsone mo tlo mhm ke tla ke bana ba le ba be di mo Botswana
mhm eh koni ke nwa nta
ya kwa boraro
eh ba boraro ba nta ke mang
ke kiki
mhm
eh bo bo be di ke mo se so tlhoka yetse last ya tsona mo ga ga ko ya tlhoka ke le na ke tlo mo hitla ke mo hitle seng bo ke ga ga go tla go hitla go ka bo ba ka ga tsaka dula e bong
Mm-hmm. So ya no ham kana ra re msadimo go lo togala banana ba se ba godile ya no eh mo gona ga ma botshelo ja go ka tselentseng jang ya lanta
hey na ga he gore na ga ka ma thata nyana but I didn't make myself weak na ka ma gore here I must carry on I must stress go how le motho le go kgona go bala bible ka gore stress ke bolwetse it's a special sickness ha ka ine la wa go nna o crash mo yena bo nna le stress no stress gape sina le batho ba sone if you believe in spiritually stress ga se sa mongwe le mongwe go na le stress tota sa bokutu-bokutu mara go na le stress se e leng gore o ka se controla o ka se tlogela because the stress for how o le gore motho o dirang dilo o akanya thata o tla gore stress se bonwa mo mothong ba bahumi se bonwa mo bathong ba ba nang le ditšhelete thata gore he never says enke he never got enough you understand yanong stress o kare nkare nka se tsala e gore ke motho e gore o ke batho ba ba reng ah modimo kwa batho bangwe nna modimo ka Setswana bangwe ba lucky ke batho ba bitsang dilo lucky there is no luck o gore ha o le motho you believe in yourself you can live o tshela o ka nna le lucky lucky ke batho ba ba ke tlhaloganyo ya gago e batho ba gambolang lucky there is no lucky now so it's important to believe in yourself in what you want to do don't give up That's why ke na ka nna mo sportseng se go itlhelela ke produce batho ko South Africa, ke produce di-professional boxers ko South Africa, ka produce ka bona gore e this thing e mosola and ka be ke tla Botswana and Botswana the people ba ke ba produceteng ba mo Botswana ba bantsi ba they can't say I made money mo Botswana, no. I was volunteering to aga to build the discipline. Gore ke computer le sekole gore karate ha o le gore tota e ruta the way it is. E ka thusa because you think fast. Once you are a karateka, you think fast. So bana ba ne ke ba ruta ka ne ke rutela mo na ka tlogela mo camera nde ka rutela mo lobsek. Ma teacher nna ba ba bua thata gore bana ba ba rutang ba ba tsenang karate. They are disciplined and they cram fast, ba tshwara thata, ba tshwara ka bonako. Ga be ke bona gore karate is something. So I believe in karate. Gape ha motho ane a reetsa gore ha no ba ruta gore karate ba tla gore ha o ruta. Don't just teach you, show. Jani ke bona sense ke tiye karate ga ikhole e practiciwa. The elders of us ba tsene karate. I would like u kare ke ka dira karate than talking karate. Gore bana ba develop ba nne sa ba nne bokamoso. We need to do it. We need to show it, not to speak karate.
Ke a bona rona le dojo wa gago ka
ere ne ke na le dojo ne kele ka corona ke ne ke la gala tsa batho ne ke thuta basadi ba le bantsi ka na bera aerobics
basadi ba motse
e ne ka nako a AIDS a master wa AIDS a tsena ke motho ntle ke kgaretle-kgaretle gape ka ko moopelong.
Ka
be ke tsaya community le manese ke aga a choir of 46 people mo Lobatse ke le mokanselara yang by that time.
Wena le mokanselara? Wa party?
Ka BNF.
BNF.
Ntse ba koma ba tshela.
Le le mogalong e?
Ma yone.
E bidiwa mang?
Udol.
Udol. Okay.
Udol. Yanong. Kabe ke bona gore bana music gore ga ntse go buiwa ka dipampiri gore go na le batho ba ba gogetseng go na le bagolo ko dikgaolong but they've got to know about this thing. 80 ga ya tla jaaka corona yang corona e tsamaile ka bonako. 80 ke ne le bogale batho ba ebile gope ne go na le dikomiti batho tota 18 a le bogale kana corona batho ba seke go ne le dikomiti tsa ta se dikutlwa go tobo go na le komiti a le komiti tsa corona go le boike go na le 80 jaanong ke ne ke dira music gore bao ba ba sekang ba bala the machine from the music ne ke tlhama dipina ke gopela le manese mako
e le gospel music
So
o motlo re no o rata politiki gape ka hantso gola ya.
Hey, politiki a kere ka kwa. Ha ke tla mo. Ne ke na le that tlhaloganyo ya gore banna ke tlogetse apartheid ke bile mo bathong ba di apartheid jaanong I'm in a free country. Ke ithutile slowly ntshikile mo. Gore apartheid ne le maswe. Ka be ke rata gore bana mme ka re e re ke joine politiki. Hey, can you join me in that 5 years if you want? No. The thing is politics. It's here, but the worst part of it, China discipline. Huaruhana, you know, someone, Et
So,
What do you see wrong in me? Hanga juma bya nanta. Wa go tlhala ke tsela ke bisa ke go kuntsela ke go kwa bo. Ke go tuta wa o jambo o khatelo to o go ditse kae o jaeng. Mo bo se. Se to go ira mo bitse go le ka. Eh. Wa ke le le o. Mm. Bo tsa yene ka bana ta go bola gore. Mm. Ha. O tawo lo di exercise. Mm. Se go ba re tsa le. Mm.
Malwa no celebrate
ke bula hela ke le o to ha ke se an ka se lo ne I'm still fine hanye se lo I'm still fine ni the way I think the way I shumile se mo go nna I don't feel different yes you take yes ha ke se mo go no bona ka lo bona ka tlo mo le ka ba ka le swabile but nice is fine I could say about them tomorrow, can you still drive or not? I can still, tomorrow I'm going to my vacation. Eh, I can still drive. Can I give you a chance to go in? I go in.
Yeah. Eh. I can't say, aga bua ka yo ne fitness a gao a ona le diet ngwe le ro a follow a ka re bjela sengwe le sengwe la ka re tota wena motho wa
ye ke ya itse sengwe le ka wena le nna ke me nna ke na le sometimes for tota I believe in this iron a ke ke a ke re to go ja judicial iron le garlic e mo khona I prefer too much those things those the onions
ka hore
the garlic eh di na le something mo midi go akro bona onions na le something mo maraputa eh e tshwana le carrot se ha ba no ya tshwata e tshwana le orange squash akro orange squash o ka bona la ho le mo mo bula ngwana a tsoro ke ka to mo kwane la witin ke vla na le mokwane
yes
eh ha ona le mokwane o go di tshe tsa go di khoro mo ha to bo sa sa bo go tsama to bo go tsama sa to go ba go no sa oras eh orange is very good le le khoro very good so ke ha yo to ga di ga di ja ke di credit ga di na la gita ga di ga di ga di ape
wow e ba lwa no celebrate birthday ya gago o ka rena o le ka go khoni ka go
no
o no le go a
ke mo ga ya dira this time ga ya dira ya celebrate you ha ba ya dira e di rena ye ne ya last
ya last o no tsana buka engwa gago
it
ya me ke tsa modimo go babaletse to
ya modimo go babaletse nna ka the thing is you've got to how le motho khompione I can say that at about I love people ha ke itse go ila ga ke itse go hey ha ke itse go jala setsa motho ga ke go bona o tla ka sosetsa ah you make me so happy eh man this person tries this person want that e mo motho bona tla ka sosetsa bo bo na jealousy ah god no no it doesn't make that way otherwise you will never go anywhere when I yourself
a re bue ka style sa karate se le se dirang le ebidiwamang tle ba lona
ke JK pele ikorisimo ke leina la teng le lotona ke shota kan karate style but yanong leba tlhamola ka gore JK Japanese Karate Association JKA
so le mo el mo nga bitsa phosine ya kare na le bone ba third dan second dan le tsama mo le banteng le
la botlhale
fifth dan era nyame le santse le ka kgora go grade gape
nya karate when you come to my age we don't create now we don't perform we don't perform retamaya di events
yes
retamaya di events and then those the events while saying every like a stupid charity stupid sensation sensation sitting over she like a stupid for how every event is a man you get a certificate sit at the end and then Hota hai lagore ano habit tinto you recognize and then you are awarded. Mm. You become then you are awarded. Mm-hmm. E awarded. How to tsara ke editor kano how to o loyano ka kere ke rona re sign ani do that eh
eh so in now ka re ke by the way bitsing a go ithela go ntse go te president o ne tswe bo doctor at university
eh you don't put
eh on orarari
yeah
eh ya me ka thalogae go wela mahoko a go a bohello re masilo go tho batho out there especially makarate go ka bara o ringela
ba
es batuela ba se chabahela in general especially makarate ka rdota
oh they respect me a lot. They respect in every style as in this country. They respect me a lot and I respect them.
So mola tsa bo hello ka ba ra reng hela gore ba tswelle ba dira ke tiro ba e dirang le bana ba ba
mola tsa bo hello gore in a country like Botswana le ke la bidwa e mo shine star ke ma cha mangwe ine kan ne ke le tsa ne ke ka bekela ola this weight style it should be a secret thing style tshwantse ne gore gore ka kri di harlo khan gore khona gore di teachers ba muti ba karate this styles ya mas hanna ba bakaga gore gonne mo kopano gore bana ba ba re di styles khanna le ho ha mo kholo ba le ba go ha gona ga khanna le criticism ba bola e ba rupi ba teng ba bola e criticism ya bana bana ba tlwa ene unity ba kwa ene go nna united gore go khona go tswa motho go kujuru a tla go trainer shukuka a temo a itele mana masuka o mone chance a rute bana ba tsa tshikeo la ka o ka ba ruta ka physically o ka ba ruta ka orally a bua le bone to teach them o gore ba tlwaele a different coach ka gore hanga kra le kana tota gone la ba ka le la ka le we can't be one standard monna le o ka itse go bua go heta yo o ka itse go bua go heta bana ba ba khetsa ba ba itse go tota karate it's one thing e tsana la ya ka sekolo bo mo sekolo o mo sekolo se le bo o tra sa la sekolo se wa go tsena go sekolo se jaanong karate a nkeletso ya mmele gore ma karate ka senya karate ka we must work together we must be one thing different styles yes but go ruta bana bokamoso gore bana e se ka re motho a tla go tshwara 40 years a ba ruta a ba setsa lapiso ke karate kante ga a lapiso a tlo go trainer o lapiso ke dihe dilo tsa di utlwang tse se siamang godimo di step mme ra re ruta discipline ga nne ke eletsa kwa gore batho ba rona ma-teacher a rona ba karate they must try to form something se se ka nnang se se ka rerang unity bona dikereke di na le mokgatlho yes mme le tsone di santse di nnentse yalo di bidiwa ka bosemamang ka bosemamang ka bosemamang di bidi di na le magoganyana yanong ke ne ke eletsa karate yone e nne something because ke yone e rutang bana sports and he really taught us sport and discipline really discipline e coach mwana o ka nna coach ga sa rute ga sente go tsa di rute go go kwa ka rite go o ka go gobatsa ka mabogo so we need go mo go thatswege go re re combine le kereke to be that spiritual ya ne go ka nna ka ke ka khona go ka khonega
kana yanong ga o e baka tselantseng yalo e nkgopotsa ke motho re ke sala karate mora go thata eh gore kgang yone ya re khogano tsentela lo re khantele le bana ba ngwa go le yone national team a go tla ba ibiletswa ba tsela bana le yone interest
yes
ba ngwe le bone le mo ba ithala go le le di president tsa di association ba hela ba togetse go ya go di khoteng
ke kona jealousy le go tlhoka go kwana discipline is something a bona so so go teng a bona ke mo di magantse ke santse ke ya ka because I loved that the word love it's a difficult word but khaba re tshwantse ra tlhaloganya the word love when you love something when you love a woman or when you love somebody love is something else because it has got pillars because it has got pillars because you can't love usna joy can you say you love this thing usna joy can you say
okay yame ke le boga re wa si
okay last year ko Tanzania le ke ko Tanzania
go ne go dira fetseng nna ba le rona ra eng jang jang motsadi
ya gore mo go ne national grade mme ne go ne mahatse o ne training e bi ba kote ka shuku so ene national training it was about 23 different countries.